icyubahiro cyawe tugusiba mu maraso yawe wamenye mwami haleluya
ku musaraba wa Kristo abayihuriro ry'abaremerewe bose n'abafite intimba mu mitima yabo ariko bahageze
Yeah.